to mine with my Minecraft pickaxe and shovels. Hopefully they stay in my Minecraft chests. So I'm gonna make a lock on it.
It's time for the moment you've been waiting for. Da 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 da